Cocktail ya Mimosa ikorwa hifashishijwe champagne n'umutobe w'ironji. Mu kirahuri cyabugenewe, sukamo champagne ariko ntiwuzuze. Ongeraho umutobe w'ironji. Sukaho liqueur bita Grand Marnier. Biba byiza kuyinywa ikonje.